Kinacho wamaliza watu.
What finish people?
Sio kukosa maombi.
Is not lacking prayers.
Sio kukosa kufunga.
Is not lacking fasting.
Ni kukosa maarifa.
Is lacking knowledge.
Sema amen.
Say amen.
Hebu sema maarifa.
Say knowledge.
Sema kwa sauti.
Say loud knowledge.
Right now is our time to arrive.